Loko vhala vhashu, loko vhala vhashu ra lesezwa mutsho washu one uri farala swiyo musi ri tshi khou livhana na mafhelo a vhege one ra khou bona zwori ngeno vhukati ha shango ḽashu khou ḓivhonala tshi ḓovha hofhola nahone mvula dzine dza khou lavhelelwa a si mvula dzo ḓineo maanḓa ri khou lavhelesa ngeno kha vundu ḽa Free State ri tshi ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa na kha vundu ḽa Northwest vunduni ḽashu ḽa Gauteng nahone mvula dzedzo dzi khou vhonala dzi tshi ḓovha dzo ḓineo maanḓa vhukuma na ngeno kha phende ya shango yashu ri khou lavhelesa fhethu ngo hanefhaḽa vunduni ḽa Mpumalanga musi ri khou bvela phanḓa nga u tralo ri khou vhona zwori dzi ḽa mvula dzi khou ḓivhonala dzo ḓivha dzi khou bvela phanḓa fhedzi a si mvula dzo ḓineo maanḓa ri khou lavhelesa kala machelo nefala ri kona zwo ndi mvula dzina nefala kha vundu la Free State ndo swika nefala ka 30% fhedzi ri khori tshilavhelesa kha vundu nefala la Limpopo hone hu kuḓi bona ri tshi ḓo na makole ri kho ṱuwa fhori tshilavhelesa vhusikwa na musi zwine vha kho tsivza zwoṱhe hanefala hune ho tingwa nga mbala wa tada mvula dzenedzo dzine dza kho vhonala dzo dina manda vhukuma vha kho tsivza zwori vha lavhelesa fhethu nga nefala kha vundu la shu la Free State ri kho lavhelesa ngeno kha vundu la shu la Gauteng vundu la shu la Limpopo na hone vha kho tsivza zwori vha thogomele vhukuma ri kho bvela phanda hafho zwine vha kho tsivza zwone ri tshi kho lavhelesa kha vhuṅwe vhupo ha vundu la shu la Eastern Cape vha khou tsivhudza uri na khona dziwe dza milo ya ḓaka ri khou lavhelesa na kha vhuṅwe vhupo ha vundu la shu hanefhaḽa la Northern Cape ri sangwe na hanefhaḽa kha vundu la shu la Western Cape ri khou bvela phanḓa hafhu kha vundu la shu la Gauteng zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwori temperature dzi khou vhona dzi fhasi sezwi mvula dza tshi ḓo vha dzi tshi khou na ri khou lavhelesa Bronkhorstspruit 23 degrees ra lavhelesa fhaḽa Johannesburg na hone hu khou vhona dzi ḓo vha dzi fhasi vunduni la shu la Limpopo na hone hu khou vhona tshi ḓo vha hu tshi khou rothola vhukuma Polokwane 24 degrees Giyani 24 degrees ra bvela phanḓa nga u ralo ri khou lavhelesa kha vundu la Mpumalanga no no kubona tembe dzi dzi fhasi Carolina 18 degrees rampezo ri hayo u dovha khorotola sezwi mbura dza shu dzi tshi ḓovha dzi tshi khona hanefhaḽa ri khou lavhelesa kha vundu la KwaZulu Natal no ne mbura dza shu dzi khou lavhelela u ḓovha dzi tshi khona hanefhaḽa ri khou ri shavhelesa fhethu ngo Lady Smith 27 degrees Ulundi 25 degrees ri khou ṱuwa fhori shavhelesa kha vundu la Eastern Cape ri khou vhona zwori mbura dza shu dzi khou bvela phanḓa naho na hune Komani ndi 29 degrees ra lavhelesa fhaḽa Maletswai na hone ndi 26 degrees ri khou lavhelesa hafhu kha vundu la Western Cape vunduni la Western Cape hauna mbura dzine dza khou lavhelela ri khou ri shavhelesa ngeno vhukati ha shango lashu ri khou vhona zwori hai hu ḓo vha ho fhola zwavhuḓi na ḓuvha ḽi khou vhona ḽi tshi ḓo vha ḽo ṱavha ri khou lavhelesa kha vundu ḽa Northern Cape no khou fhisa Upington 38 degrees Kuruman no shavhelesa ri wana uri ndi 32 degrees ndi fhethu hune hu khou vhona hu tshi ḓo vha hu tshi khou fhisa nga uralo kha vundu ḽa Free State hone hu khou vhona na mvula dza tshikhedzi ḽa dzi tshi ḓo vha dzi tshi khou na mvula dzine dza ḓo vha dzo ḓi ṋea maanḓa Kronstadt 22 degrees so ramphe zwori hai temperature dzi ḓo vha dzi fhasi vhukuma ra lavhelesa fhaḽa Northwest Potchefstroom temperature dzi fhasi nga 24 degrees ubva kha nṋe mukulori wa matsira ndi re abe mafhelo a vhege avhuḓi.